ukulawula ukuzivelisela ukutya masizondleni. Kangangexesha elide kakhulu, amafama asakhasayo emhlabeni wonke ebesenza le nto ngoku siyibiza ngokuba yi-agroecology. Igama elithi agroecology ekuqaleni leza laza laphuhliswa nguGqirha Miguel Altieri owazalelwa ePeru. Incwadi yakhe ethi Agroecology, The Science of Sustainable Agriculture yapapashwa ngo-1987. Ngokutsho kukaGqirha Altieri, i-agroecology yimizamo yokuvuselela amafama asakhasayo navelisa ngaphaya kwesiqingatha sokutya komhlaba wonke besebenzisa i-25-30% yomhlaba onemveliso, i-30% yamanzi asetyenziselwa ukulima, i-20% yamafutha efosili asetyenziswa kwezolimo kwaye phantse engasebenzisi nayiphi na ikhemikhali. Akwenza njani oko? Ngokusebenzisa i-polyculture, inkqubo entsokothileyo yendalo yezityalo ezininzi eye yavela ngokwendalo ngaphezulu kwamawaka eminyaka. Kwiindawo zase-Asia, i-polyculture ayibandakanyi izityalo kuphela, kodwa ikwabandakanya izinambuzane, iintaka, iintshulube neentlanzi. Xa kuthelekiswa, ishishini lezolimo elisekwe kwi-monoculture liyinkcitho, alisebenzi, linetyhefu kwaye liyonakalisa. Ukulinywa kweenkcubeko ezizodwa kwimizimveliso kunegalelo elikhulu kutshintsho lwemozulu kwaye kukwayanyaniswa nokonakaliswa komhlaba. Ukutshatyalaliswa kwenkqubo yezolimo eyayisetyenziswa ukususela kwakudala nokuxhatshazwa kwabasebenzi basezifama. Ngumba wezopolitiko osichaphazela sonke. Simele sivule le nkqubo ngokungxama, siyivulele umntu wonke, abathengi abangumaqhosha umlabalaba anganakuzenzela nto phezu kwebhodi yomlabalaba. Simele silikhusele ilungelo lethu lokuzenzela izigqibo ezifanelekileyo nezisekelwe kwinkcazelo echanileyo. Kwaye amafama asakhulayo emhlabeni wonke kufuneka akwazi ukufikelela nokulawula ngakumbi umhlaba, amanzi, iimbewu, iimarike kunye nolwazi lwenzululwazi nolomthonyama. Ingcamango yokulawula ilungelo lokukwazi ukuzivelisela ukutya isekelwe kwezolimo oluhlaziyiweyo, i-permaculture, i-agroecology kunye nolawulo lomhlaba jikelele. Zonke ezi ndlela zihambiselana kakuhle nendalo, zisekelwe kumasiko asekuhlaleni, zikhuthaza ukuba abasebenzi basefama baphathwe ngobulungisa, zikhusela indalo ibe zilwisana nokutshintsha kwemozulu ngokubuyisela umhlaba nendalo. Nanku uchwepheshe wezolimo nge-agroecology nengcali yezolimo nge-permaculture waseMzantsi Afrika, uJohn Nzira. Ungamamela kwiividiyo zeCopax Agroecology. Ukuze ufumane iinkcukacha ezingakumbi, yiya kwimithombo ekupheleni kwale vidiyo. Ukuba ucinga ngokuqala eyakho igadi usebenzisa ubuchule be-agroecology, nantsi imigaqo eyi-10 esisiseko ekufuneka uyilandele. umhlaba osempilweni unezondlo zawo neenkqubo zawo zemvelo ukuze kubekho iindawo ezifanelekileyo zokutyala. Qala ngokuhlola nokubhala phantsi zonke izinto malunga nale ndawo uza kwenza kuyo igadi, kuquka nobungakanani belanga, bomoya, bemvula logadi ebufumanayo nokukulungela ukusetyenziswa komhlaba. Sikunqwenelela impumelelo kwiprojekthi yakho yegadi yokutya. Kodwa ke, ngaphambi kokuba sibuyele emsebenzini, masikhe sizikhumbuze kwakhona ngemigaqo esisiseko A10 ye-agroecology.